Imana icyubahiro. Bwana sifiwe sana. Turanga umukobwa. Yesu yantunguriye kugete I'm not afraid.
Thank you.